Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulike lapha kumba kwathe wavela kuthiwa ke uArthurson ucacisile malunga nokuthi unokubana ke into yokubana uzokonyula ke abanye captain abayi-4 abazoba abazoncedisana phaa noyitumele khona ingakumbi uyitumele nkhule xa etheke akabikho ke emdlalweni ngoba uArthurson ibeke yacaca into yethu umfana omdala ke akukabikho mntu ke usho into yokubana ngomphi goalkeeper ke ozoba ngunumber 1 kule season futhi wayibeka wathi ke uyitumele nkhule xa etheke wabeke uyadlala uzawuthatha ibhanti lakhe njengocaptain ke weqela leKaizer Chiefs alinxibe aqhubeleka lead team kona kona ke xa engekho wathi uzakonyula abadlali abathile ke abazothi bakhokhela itim kumzekelo ke lakhankanya igama likaDoli lakhankanya igama likaMarte lakhankanya igama likaZitha Kwinika lakhankanya igama likaBilliard utheke kuzokonyula kulo madoda ke xa uyitumele ngikhona engekho emdlalweni benye ke yalo madoda ezawungena ke ibe ngucaptain weqela leKaizer Chiefs ke kule season baphulaphula ke indaba ke letheyo yakhutshwa phaa nguArthurson ngucoacha ke weqela leKaizer Chiefs ecacisa sithi sizathu sokubana ke enyula la madoda abengoovice captain bakayitumele ngikhona ukubana ke la madoda nokanali galelo pha eKaizer Chiefs wabalula kakhulu Zitha Kwinika ukuthi ke uKhune ukhule ngucaptain ke wereserve side eqela leKaizer Chiefs phambi kokubana ke iKaizer Chiefs sibeke iyamkhulula ukuthi napha kwiqela belidlala lapha umfana omntu olifike ke wangucaptain ethethe ukuthi umfana omntu lakunazo ke impawu zokuleader uthi ke sizizaso babe unyule bona abanyule into yokubana ke mhla uyitumele ngukunathi wabeka intambo phansi uze kubekho ucaptain kozophinda kakhokha leqela leKaizer Chiefs ke ixesha elide ingakumbi abafana ke basaze ngobuso ezweni ntethakale ibephuma phaa ke nguArthurson kodwa ke ilegend eqela leKaizer Chiefs pha ushongwe William Shongwe Khulukhetha uthekena ke akho mpazamo enziwe nguArthurson xa ethe wonyulwe itumele ngukhune njengocaptain weqela leKaizer Chiefs uthi kena ke into ayibona into yokubana iKaizer Chiefs ngoku inoba efuna iphinde imbuyisele ebaleni itumele ngukhune aphinde ke adlale futhi ke uthi ke ngaba ke ayenza ngempazamo ngoba ke uthi uyamcebisa ke noArthurson yokubana umfana omdala ke ubeyakufuna ukuphumelela kule season ngathi ke ngeqhubeleke emdlalisi uyitumele ngukhune ngeqhubeleka ke emyeka phaa ngaphakathi alide ngoba ke uyitumele ngukhune uza kwenza umsebenzi wakhe abelula ngoba uyafikeleleka ke phaa uyakwazi ufikeleleka phaa kwii-players ezininzi phaa kuqela leKaizer Chiefs futhi umfana omdala kudala ke walethi iKaizer Chiefs uthi ke uKhulukhetha Shongwe uyamcebisa kuArthurson ngeqhubeleka phaa esenza uyitumele ngukhune number 1 goalkeeper weKaizer Chiefs kule season ke uba umfana omdala ke unazo injongo ke zokuphumelela kule season ngoba uthi impumelelo yakhe ke ilele phaa kuyitumele ngukhune ngiyena ke angayenza futhi indlela yakhe ke ibe lulu uArthurson phaa kwiqela leKaizer Chiefs incebiso ke ezo ke siphuma phaa ke kuWilliam Shongwe ecebisa phaa ke uArthurson esithi ke makaqhubeleke emdlalo esiyitumele ngukhune emnikeza ibhanti lakhe amdlalise njengo number 1 goalkeeper ke kule season emveni kwajonga into yokubana akazuba nampumelelo zinhle na ngamazwi ke lawo ke kaShongwe bekisa phaa ke kuArthurson baphulaphula nani ke ningake ningene nesto yokubana nivanjani ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.